Natacha akajambo nka message imwe kuba nubose bavuga ko Natacha gura amatrofe.
Oh ndabasengeye nabo nyene bagure kubera ubonye ko ari byiza nawe urashora kugura.
Okay.
Amatrofe ni menshi nabo nyene bagure.
Isaac TV.
Yes, bakunzi ba Isaac TV, welcome, welcome, welcome. Natacha ndawara mkijene, Natacha, I'm sorry. I'm sorry, samani oze. Deka moja, nungi naitu nino moja. Natacha, nibon?
Nibon.
Karibu sana, Muhira.
Yego.
Warushe, ndawona, bikogwa.
Shidage.
Nibeshi. Ukuma kwa kini kwa rufiji iteze?
Oh, yeah.
Udushimwe turi hehe, Natacha?
Turi hehe. Ah, baby boy, adutuwa ayo.
Aha. Baby boy, harimi na jie kukuru binyeni, jari biki.
Jenda tangai, nukuri. Nisha mtupa huko. Umviriza. Hatari.
Natacha, abantu benshi barakeneye kumenya kuri uno mwanya. Uri ngaha mu Burundi, washitse mu Burundi, wazanye dushimwe tubiri, ariko hari abantu kubisha kuri uno mwanya baki confusing ati Natacha dushimwe aronse ni kubera iki baho mwanya gato ubataho.
Agashimwe ka mbere murabizi muri demi event, ni vyari gukunda ko ngenda muri Uganda kubera corona. Aka gashimwe ka kabiri buri he ya baby boy. Urumva rero aka kabiri ni ka East Africa super hit urumva rero ni indirimbo ya Pakucena murayizi abarundi barayitoye turatora ya.
Okay, Natacha, unyene cha kubaza kibazo kimwe mbega bafatiye kuki kugira ushobora kujya muri aya mahiganwa icya kabiri mbega mari ko muhiganwa nabande muri zo kategori zose
marabibonye singunda kuvuga abandi mu mazina marabibonye biri kuri Instagram, YouTube, website urumva rero abantu bashaka kumenya ko Natacha yavuye cyangwa yaronsa gashimwe cyangwa yavuye wa mbere barabibona ukuntu bibatoye kubera ko aratoye vraiment.
Okay, Natacha, Natacha unyene turakeneye kumenya warajanye n'abajournaliste benshi impamvu Natacha yahisemo gutwara Edison Kivodo hamwe na Ami Pro. Benshi baragize amajambo menshi amakritike menshi. Dushaka comments yawe gato. Haba iki wumvira iki kubera?
Umva Natacha ni umuntu w'abantu muramubibona ari abantu bavuga ati Natacha arishima Natacha mezuku ariko abantu tumaze gukorana barabizi abantu tumaze kugira ama interview cyane abagenzi baranze fise urukundo rukomeye. Urumva rero nararavye kugenda je sinabitanguye muri 14 tujyanye nabandi munyuma mipro urumva nabandi nabandi numwe umwe ndashobora kuvuga urabona ko randi yari yabimbwiye ati Natacha kubera iki twebwe aba TV online ndababwira hazogera ndashobora gutora aba DJ ndashobora gutwara bivana umuntu ariko arakora muri cyo gihe mwese murakora ariko ndaraba reka ntore batatu mu ba journalist aserukira abandi ba journalist uko nyene ya.
Okay, Natacha twarabonye wicaye imbere uko hari indirimbo z'ikigande zo dutambwaje imbere. Cheka kumenya ko Natacha di ikigande amajambo atatu mu kigande.
Bagaranyo. Nyo.
Okay, Natacha gura tukureke uruje kuruhuka. Uko biri kose udushimwa turonse no munsi. Dufite insiguri yahe muri kariere ya Natacha no ku barundi.
Ibi biratanga ingufu cyane kubera hanze bamaze kukumenya bakaguhamagara. Urumva rero indirimbo yawe igace mu ma TV ukaronka udushime nkutu hanze y'igihugu no kuvuga ni ibintu bikomeye kubera vyari indirect mu ma TV yose yo muri Uganda urumva rero dukore nosaba ko dukora cyane nitugume gusa mu Burundi.
Yes, Natacha
birakomeye cyane.
Natacha twarabonye indirimbo zose ama trophies wagiye uratwara yagiye araca mu makategori wagiye uratsinda mu makategori. Ako dushika abantu benshi barifuza kumenya 2020 baguhaye agashimwe ariko nta competition yabaye kubera COVID-19. Okay, bashaka kumenya abantu mbega 2020 Natacha yatwaye agashimwe ari muri kategori ihe bamubwiye ko ari muri kategori ihe.
Ni yari kategori twari abarundi bari bagize kategori y'abarundi. Hari abari ndibaza muravyibuka ni Burundi best act nukuvuga hari mwarabibonye sinari kujayo kubera ibintu vya COVID niko bamaye akaga kabiri niko muri 2020
turahejeje Natacha turahejeje rindira gato ikibazo ngirambaze Natacha akajambo nka message imwe kuba nubose bavuga ko Natacha gura amatrofe.
Oh ndabasengeye nabo nyene bagure kubera ubonye ko ari byiza nawe urashobora kugura.
Okay.
Amatrofe ni menshi nawe nyine bagure.
Natacha, yeah. Ndagira ndakubita akajambo ka nyuma wo twemerera nk'abakunzi b'umuziki ko baratubaza byinshi,
yeah.
Ugakora konsere yajyanye n'amatrofe sumaze kuronka
tuzobira bareka urazi ko ubu nitugikora amakonsere ibintu byo gusenga kugira korona ihere urumva rero ariko nzobikora ko mwabinsavye urazi ko Natacha yumviriza nuko ya.
Okay, yeah. Merci beaucoup.
Merci. Nagusa TV.